Komana to kumanga ko aroha te moana ko whanau tōku waka ko au e tu atu nei. Mana is my mountain and aroha is my sea. Whanau is my waka and all of that is me. Aha kua pama mau kei konei koe. Though you are far away, I hold you near. I'll keep the home fires burning.